Swift, ekhona mina, amiga, enseleni yokukholwa simelwe ukulingwa ngoba umkhumbi ohambayo uwo odibana nesifungo fongo. Kunomhlabele nje osho njalo egameni lika Jesu, kufuna nje sihlabele sonke kanjalo egameni lika Jesu. Enseleni yokukho simelwe ukulingwa ngoba umkhumbi ohambayo odibana nesifungo. Enseleni yokukholwa,
enseleni yokukholwa,
simelwe
ukulingwa
ngoba
umkhumbi ohambayo
odibana nesifungo. Itharo, itharo,
owesikhashana,
yebo ube Hallelujah!